ingi yona time no kendo kendo aneno ka gichaki ikore makare achaki aneno ka giikore makare make kabisa donj kuome rap 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 ochako keto piny chaki chung'ne achung'a baba chaki chung'ne chaki chung'ne pod wadong' gi dakika adek wadong' gi dakika ariyo kende to tugo norumo wadong' gi dakika ariyo yawuyi nyagore pap ka kabisa yawuyi nyagore pap kendo aneno ka giseikore kendo aneno ka gichaki lwar donj kuome mapiyo piyo ilari gi dakikano rap ero unena men gi wang'u nanana men kabisa namen kabisa namen aya 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 chung'ni achung'a kendo baba chung'ni achung'a wadong' gi dakika achiel kende wadong' gi dakika achiel kende wadong' gi dakika achiel no chaki make 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 maka kabisa gi dakika achiel no make make daka naki make maber kete make oa aya jogo tiko tugo dakika rumo jogo tiko tugo
aya tugo mar ariyo
kel jatugo no koni kel jatugo no koni
nyaka gibosa kwambo kaka neno gino odwachare ma gavana marwa nyadendi Gladys Wanga kuodho na ka ni kako chare no koro gimaka mene gi gavana Ochila yako e sama biro ni erokamano tugo mar ariyo en e kind Siaya kod Homa Bay Ureje kod Milton Siaya kod Homa Bay wuoyi ma iluongo ni Ureje no ka en dala kucho to tat dere ogute to wuoyi ma iluongo ni Milton to en yie mar jwenge e wuochene
Homa Bay gi Siaya menyana koro ging'iyore gi dakika abich mantieno kendo gidwa nyiso kendo awacho ni giikore maber awacho ni uromane arigari Homa Bay gi Siaya uromane arigari mondo une adwa ni uket wang'u kabisa rap chung'ne chung'ne chung'a mano wawacho niya amend no iluongo na modhi odhi oko yawuigo chak nuoyo kendo wadwaro ni ka jitugo to jitugo mane ikuoyo kae paw ni ok wadwar ni mondo ng'ato wuok oko mar